jay divi jay kamla bhavani jay divi jay kamla bhavani jay divi jay kamla bhavani dukha daridra bhaya shoka vinashi dukha shoka vinashin dugadaridra bhaya shoka vinashin mangala varatai nirtarini mangala varatai nirtarini jaya divi jaya kamala
Da 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 da
Sare Jai 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 Jai